Yesaya bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Mu kiganiro giheze twababwiye amateka ajanye n'uko umwami w'u Burundi yima canke yimikwa n'imigigwa yakogwa. Uyu munsi tugiye kubabwira uko umwami w'u Burundi yatanga nukuvuga yuko bamwe bavuga yuko yoba yapfuye mbega imigigwa myinshi ijanye n'urupfu rwiwe byari bimeze gute. Mu Burundi iyo umwami yatanze ntibavuga ko yapfuye, haba imigigwa myinshi ijanye n'urupfu rwiwe, ariko abami babiri ba nyuma b'u Burundi ntibayigiriwe. Mu Burundi intwaro y'ubwami yarangiye mu mwaka w'1966, igisirikare gifashe ubutegetsi kigashinga intwaro ya Repubulika. Umwami wa nyuma Ntare wa gatanu Ndizeye Karoli ntawuzi aho yahambwe nyuma yo kwicwa mu buryo butazwi, aho yari afungiwe mu ibohero rya Gitega mu mwaka w'1972. Se wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge yahambwe mu gihugu cy'Ubusuwise iyo yapfiriye mu mwaka w'1977. Ngizi inzira zine zo gutanga, mbega byagenda gute? Umwigisha w'Ikirundi amateka n'imico kama y'Abarundi Denis Bukuru avuga ko abantu basanzwe bakoresha ijambo gutanga bashaka kuvuga yuko ugupfa k'umwami, ariko ngo umwami yashobora gupfa mu buryo bune butandukanye n'amajambo yo kubivuga agatandukana. Imvugo ya mbere bavuze gutanga bisigura yuko umwami yapfuye ibisanzwe yishwe n'indwara canke n'ubusaza, aho niho bavuga ko yatanze. Kabiri gutabaruka, ngo umwami apfuye aguye ku rugamba, ngo kubisanzwe ngo abami b'intambara ngo bari Ntare na Mutaga. Igiheta ngoma kimwe cabamo abami bane bakurikirana uhereye kuri Ntare, Mwezi, Mutaga na Mwambutsa. Gatatu kwiha ubuki, iyo bavuze kwiha ubuki ngo byakogwa mu gihe umwami atakibasha amabanga y'ubwami ku mvo zitandukanye canke hateye ibyago mu gihugu nk'inzara canke ikiza, niho yiha ubuki, bisigura ikinyobwa caba kirimo ikimwica akarangiza ubuzima bwiwe. Kane gucanira abana b'ingoma, ngo byakogwa iyo umwami yarenze umuziro uhambaye cyane, umuziro uzigwa iyo akoze icyo atategerezwa gukora gishobora kuzanira amahano igihugu, ngo bace bamubwira ngo acanire abana b'ingoma. Umwigisha Denis Bukuru avuga ko mu gucanira abana b'ingoma aho umwami bamubakira ikigwa uburiri bakamuha ubuki bwo kunywa, bagaca bamwubakira ko inzu itagira urugi bagaca bayiturira, ngo byashika gake ariko ngo byarigeze kuba. Ngo ntawaherekeza ingogo y'umwami, ni ukuvuga ikiziga canke umurambo w'umwami. Ibwami ngo haba hariho umubitsi, umubitsi umuntu ajeje kubika canke kumenyesha ko hari uwapfuye. Umwami atanze canke apfuye, umubitsi yaca afata inzira akava aho umwami yatangiye akagenda arasemerera amenyesha iyo nkuru gushika ishikire abiru. Ngo abiru nabo ngo baba mu ishyamba ryari mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza y'ubu, ari naho bajana kubikira, ni ukuvuga gushingura abami bapfuye. Ngo abiru bamenye inkuru baca baza gutora ingogo, ikiziga, umurambo by'umwami, ngo bakayijana hamwe n'ibintu byose byari gukirimba aho yatangiye, inka, ibisabo, ibyimbugwa biri mu bigega bigaherekeza ingogo. Muri icyo gihe ababa kukirimba bose baba bahunze, ngo bagaruka ari uko abiru bamaze gutwara ingogo y'umwami. Ntawaherekeza ingogo y'umwami, abiru bayitwaye aho baca hose, abantu baca bahunga n'ibyabo byose bakagaruka ari uko abiru barenganye. Ikindi kimenyetso ngo nuko ahahora havuga ingoma yakagenda kukirimba hace havuga iyitwa hangarizo, ikamenyesha ko habaye guhangaza, ni ukuvuga kugandarira umwami. Abiru bashikaje ingogo y'umwami muri iryo shamba rya Muruta Kabarore, bayubakira urusenge bakayishirako, bagacana akariro gake munsi yayo gushika ikiziga gisanguke. Umwigisha Bukuru avuga ko muri iyo migigwa ibivugwa n'ibyakogwa bitandukanye. Mu bivugwa nuko umwami atahambwa atashigwa mu ivu mu yandi majambo, kuko ngo isi ntiyari gusubira kumera. Umuganwa kazi Esther Kamatari avuga ko umwami atahambwa ngo yaserukira Imana, kandi ngo ntawuhamba Imana. Ariko mu byakogwa umwigisha Denis Bukuru avuga yuko hasigaye amagufa gusa, abiru barayegeranya bakayahamba, imva y'umwami ikitwa inganzo. none n'igari bavuga yuko ijuru ryakorotse umwami yapfuye ngo abantu bavuga ko ijuru ryakorotse ubuzima bwacu bumera nk'ubuhagaze mu gihugu umwigisha Denis Bukuru avuga yuko atamugabo yasubira kujyama ku buriri ngo nta mfizi yasubira kwegera inka bace bazitandukanya nta nka yasubira kwima abagore bace bakura imiringa n'ikindi cyose kiranga ugushaza n'uwo yanse kuvamo yaca yifukisha igishambara gisa nabi ngo nta muriro basubira kwatswa mu nzu igihe cyo kugandara camara hagati y'indwi iyinga zitatu gushika ku minsi 40 icyo kiringo carangira ku munsi umwami mushasha yabayimye nuko rero bakunzi ba PITV aya niyo mateka mu ncamake ajyanye n'uko umwami yatanga n'imigigo myinshi yakogwa nuko rero turabashimiye ko mwaduteze amatwi kino kiganiro mugikunde mugire icyo muvuze kandi mugisangize n'abandi mwari kumwe na Moses Angelo murabeho.